All right, sanibonani nonke, siyanibingelela. Umkhulu Mlaba lo, siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane nangalesi sikhathi. Siyazi ukuthi inyanga kaJanuwari, inyanga yendlala, inyanga labantu bengenamali khona, behluphekile ngendlela abahlupheka ngayo, kodwa asisho ukuthi uNkulunkulu akekho, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akalenze iphutha. So ngiyanibingelela nonke, ngiyazi ukuthi unyaka abanye siwuqale kabuhlungu, abanye siwuqale kahle, kodwa nje uNkulunkulu nginikeza ithemba ukuthi ukhona and uzohamba nathi endleleni yonke. Ngibonga kakhulu ukuthi nibe ngabalandeli bakamkhulu Mlaba, ikakhulukazi nama comments enu, siyabonga kakhulu. Noma bekhona abakomenta ngendlela yabo, kodwa ke cha, asikuphela amandla ukuthi siqhubeke sikhiphe iy'nkulumo ezakhayo neziyosiza. Nikhumbule ukuthi ukuvela kwethu kanje embalazweni kuwukuthi sisize isizwe sakithi esidukile, ikakhulukazi ngenxa yokuswela ulwazi. Bengifuna ukunivezela-ke nanku umsebenzi omkhulu uMkhulu Mlaba azobe ewenza. Umsebenzi lo uzokwenzeka ngomhlaka 3 kuFebruwari, kuyobe kulesihlanu. Ngomhlaka 3 February kuyobe kulesihlanu. Lo msebenzi uzoqala ntambama ngesikhathi sika 7 PM kuze kushaye u 8 PM, kusho ukuthi i-hour lonke lelo. Umkhulu Mlaba uzobe live ku-Facebook, e-live ku-YouTube, uzobe khona futhi e-live naku-TikTok. La uMkhulu Mlaba uzobe ethatha iy'nkulumo zabantu, kuyobe kuyi-open line, abantu abafuna ukubuza ngezinto ey'thinta isintu ney'thinta ukwelapha, kanjalo nabantu abafuna ukubuza namaphupho athize. Uma kuwukuthi ngikhuluma nawe umoya engcwele kukhona ongikhanyisela khona, uMkhulu Mlaba futhi uyobe sekuprofetha khona la ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi ayobe online ngakhona. Kodwa-ke okubaluleke kakhulu, angifuni ukuthi usale ngaphandle. Umkhulu Mlaba, ngiyacela ukuthi kuphi nakuphi la okhona wena, yiba naso lesi siwasho ekuthiwa u-21. Ngicela ukuthi uhlale unaso lesi siwasho ekuthiwa u-21, ngoba isona siwasho engifisa ukuthi ngisebenze ngaso kakhulu ngalola suku engiyobe ngisebenza ngakhona. Alright, ake ngiqale ngikuvezele nasi ispecial esikhona esizophela nje masinyane ngoJanuwari. Siyaphela ngoJanuwari, makuphela nje uJanuwari siyaphela, ngoba mazithi 1 February sobe sesiphelele ispecial. Ispecial esikhona ke la ile combo ethinta inhlanhla. Ikhombo le iwu-R500. R500 ikhombo yenhlanhla, lapho sithinta u-21 wey'mangaliso, insipho unozinhlanhla, bese kuzoba uthandwa abantu lotion. Ku-R500 kuhamba kukonke, kuyispecial nje sangalo January kuphela. And then bese siba nekhombo ezokwazi ukuthi ilwisane nemimoya emibi, lapho elwisana neyichitho. Sikhuluma lapho ngani? Sikhuluma nge-AK-47, sikhuluma ngomakhuculula, bese sizokhuluma ngani? Ngomakhuculula soap. Yayibona lezi zinto ingakho? Umakhuculula soap, umakhuculula iswasho, kube i-AK-47. Lezi iwasho nazo zikhona masinyane, zikwispecial. Iwasho lezo zokususa imoya emibi, iwasho lezo zokususa isichitho. Lezo washo lezo zona zizobiza u-600, zizonke zizontathu. And then ke ezinye iwasho ke ziyatholakala ngendlela eniyifuna ngayo, nangendlela enizazi ngayo ukuthi zibiza kanjani. Okay, right. Kodwa wena engikufisa kakhulu ukuthi ngicela ube no-21, ngoba u-21 sizowusebenzisa. Nazi izinto engicela ukuthi uyithenge ube nazo. Isiwasho lesekuthiwa u-21 wey'mangaliso, bese kuba umlotha. Umlotha khona lokho ekuthiwa i-holy ash, ngicela ukuthi ube nayo. Bese ungibekela amaqanda abe u-2, bese ungibekela u-2 liter wobisi i-fresh milk, bese ungibekela i-cup yenkomishi nje, inkomishi nje yempuphu, I mean ungibekele i-cup nje yempuphu, impuphu lethengwa esitolo. And then bese ubeka amanzi akho ngo-5 liter ibhakede eceleni, bese uphinda ubeka amanzi akho ngo-5 liter isigubhu, bese uba no shukela lomncane, I think it's a 500 gram ushukela lomhlophe lomncane. Ungibekela lezi zinto lezi. Njengoba uMkhulu Mlaba eyobe alive ngomhlaka 3 kuFebruwari kusukela ngo-7 kuya ku-8 PM, uMkhulu Mlaba uyobe esenza lesi siprofetho sokwenzani? Sokugeza abantu. Abantu abaningi banechitha, abantu abaningi abathandeka, abantu abaningi abayitholi imisebenzi, abantu abaningi bavinjwe izinto ey'thize ey'vimbe iy'mpilo zabo ukuthi ziye phambili. UMkhulu Mlaba uyobe wenza lo msebenzi live ku-YouTube, ewenza live ku-TikTok, ewenza live futhi ku-Facebook, ukusiza abantu abafuna ukusizakala kusukela ngo-7 kuya ku-8 ngomhlaka 3 i-Friday. UMkhulu Mlaba 3 February kuyobe kuyi Friday ngo 2023 uyobenza lezi imangaliso umkhulu mla sigeza wena ukuthi uthole umsebenzi sigeza wena ukuthi izinto zakho ihambe kahle kulonyaka lo esuqalayo uma wena usuphethe lezi zinto sezikhona hlala nje uyilungisile kusenesikhathi ngoba mase siqala ngo 7 umkhulu mla ba uyobe esengena emoyeni eseprofeta esehlahluba amaphupho esechazela wena ngamajazo ozobubuza ngawo nanoma yini ozobubuza ngayo ngiyacela ukuthi lezi zinto ube nakho kunye okusalayo ngiyacela ukuthi ungalishiya ikhandlela elimhlophe nekhandlela eliyelo because esikwenzayo sithi sifuna masikwenza bese sikwazi ukuthi sixhumane nezidalwa sixhumane nabantu bakithi abadala ukuze izinto zakho ikwazi ukuthi zihambe ngokuxhumana nezithunywa ekwembathile ngiyazi ukuthi usukuzame konke izinto azenzakalanga uyazi ukuthi ukhipha imali uma uyogezwe kodwa lokho ngizobe ngikwenza mahala wena okwakho nje ukuthi uthole lezi zinto bese uthi uthenga idatha lakho ujune in nawe thinta umngane wakho ungabi nomona uthinta isihlobo sakho sithenge lezi zinto zikhona imangaliso ezokwenzeka also umkhulu mlaba njoba kade sentabeni ngomhlaka 31 uzokutshela yena ukuthi yini abuye nayo entabeni njoba ngangishilo ukuthi uma ngiye entabeni ngibuya nesiprofeto mina sokuthi yini esilindelekile ezokwenzeka ngonyaka ka 2023 ngizobe ngitshela ukuthi ngonyaka ka 2023 yini izinto ezobe zenzeka la uzobona khona ukuthi umkhulu mlaba umprofeti wamanga noma umprofeti okuyena yena and then la uzobona khona ukuthi umkhulu mlaba umprofeti ngampela ohuye yini ngoba angifuni ungiqhathanise nabanye abaprofeti mina angizelanga indlala mina la ngizele yona indlala la ngilambile kodwa ngizosiza isizwe sikaNkulunkulu yangithola ngizosiza isizwe sikaNkulunkulu that's why ngangena ngicasukile la ukuthi kunabantu abaza phambi kwethu ngoba bezela indlala bezomaketha bezoqhuba ibusiness that's why ngenza lo msebenzi ngizobe ngiwenza mahala ha wena nje kwakho ukuthi mhlambe mhla usubona izithelo zalo msebenzi bese uthi mkhulu mlaba thenga nanku drink ngiyabonga phela uJesu akathengwa ngagolide futhi akathengwa nangemali so angifani nomunye umprofeti mina ngiyezwa bathi hayi umkhulu mlaba ukuthi umkhulu mlaba ubane umkhulu mlaba ungangiqhathanisi nomunye umprofeti mina ngehlelwa ugcobo lwami uma ufuna ukulandela kahle ngena ku YouTube channel ungene la umkhulu mlaba achaza ukuthi lo amehlela kanjani lo lugcobo and then mina ngumholi ngihola amabandla nje angicotshiwe mina ngisiye ubishop angisiye umfundisi angilutho ngingumkhulu mlaba nje kodwa nginabafundisi nginabaprofeti nginababishopi nginomongameli abagcotshwe yimina emabandleni engiwaphethe ngiphethe abantu abangaphekwa babo wakho abangaphekwa umkhulu wakho isiphiwe ngaphiwa sona that's why ngibizwa ngomkhulu ngimncane ingoba kunento engembathile endala kunobani kunami ekuyini okungamakhehla ahleli phezu kwami so ngicela ukuthi kuleli thuba ungasali ngenelela ushayile nombolweni zethu makhona ongaqondi kahle 063 702 1026 063 702 1026 ASB 076 492 1110 noma ungene kuWhatsApp ubuze lapho ukuthi mkhulu mlaba kwenzakalani ukuze ungasali ngaphandle ngiyazi ukuthi udinga umsebenzi ngiyazi udinga isikhala sesikole kodwa sibuke ukuthi izinto ngeke ihlale nezingenzeki kulokho mkhulu mlaba ayobe kwenza ngomhlaka 3 mkhulu mlaba yobe skip isiprofeto ukuthi yini esoyilindela ngomhlaka 3 Khulumlaba ke uyanithanda. Mkhulumlaba uyanikhulekela ngaso sonke isikhathi enganiboni ningekho phambi kwakhe kodwa uyanikhulekisa ukuthi inkosi yami khumbula abalandeli bami, khumbula abantwana engihamba nabo, Nkosi ngicela ingelozi engihamba nayo ibabheke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibheke, uNkulunkulu anithande, uNkulunkulu anigcine kuze kushaye umhla ka 3 sihlangane ngaleso sikhathi. Siyabonga.